pulle kesa. Gladwell, when you open music. Mke wangu, mini na kupenda mama. Kutoka rohoni mwangu, na kumbenda mama. Graduate, when you come on this.